Munna mekene munu mgbede oma ebe obunu isi anu unu. Ibe nno ya bu nwanne mal nwanne na nwanne Amaka. Nwanne mal nwanne na nwanne Amaka. Ofu obi ka anyi na-ekwu okwu ya. Na dere nwoke mma dere nwanyi mma. Krismas anyi ga-agba ya n'udu na ngba na obi ocha.
Nse.
Ibe ya ochie ka oye emeli ya. Ihe ochi gi wama chi gi enye gi wama. Ihe onye bi ojo onye gi ibe ojo. If I need to go to the house, I will
go
to the house. I will go to the house. I will go to the house. I will go to the house. I will go to the house. I will go to the house. I will go to the house. I will go to the house. I will go to the house. I will go to the house. I will go to the house. I will go to the house. I will go to ana akpe ebube agu ka nne egosi unu ya nke ka ana akpe ebube agu nke ka ana akpo do opu ka ngwu ni fo na alu maka ufodu neje nu na ogwe ji atufu ego ufodu neje nu na ogwu eje ana ego ni na chineke kele mkpo ogwu na mpa akwo ka we na enyele umu ogwe aka we na enyele ndo na nwora ka ora fa aka mana ibe niile na ze na thousand thousand billion billion aifa na abu na alu wonder na ni ka o si alu wonder nwanne m aro nke kita ọ na-ana anọ ime isi ebe na-abụ ma anya ma rụchacha anya supịasi anya ma anya ọfụma milion ife ọbụla oyibo kpụrụ aji enyi fi blọdụ ka a kpọrọ ya n'oyibo mana na-egbu ya bụ aji enyi a na-atapụ ya ata nke ọdụ opu enwe ọ na-egburo mmadụ ụmụnne m na enyi ya ọ na-egbu mmadụ nya ka a na-akpọ ọdụ opu ịmachasị efe na-abụ machasị enyi ike pịta milion ịgbalị mmanụ ahụ ma isi enya onye ọbụla sịrị gị na aji eyi na-eme ya na fibroid na-eme ya ọgwụ ya dị ive biko onye ọbụla testi na-enye ya azụ ya nyekwa testimoni ọgwụ aji eyi ndị obi kpọrọ ya fibroid maka na ntọrọ na-aka mmanụ oyibo mana anyị ma na ọnụ igbu ya o aji eyi onye a dị ive ọdụ opu wute ebube agụ ka ị ga-arọ wute mmanụ ahụ nye onye ahụ onye enwere onwe ya ekene mụnụ ka ọ dịnụ mgbe ọzọ
ise daalụ dọtọ Dr. Imewo.
Ọzọ na-azọ onwe ya.
Dr. The White Money. Egbe Ana agbala anyanwụ.